Nigeria. Hi, Audacity TV. So I said, then the first time I home video, I'm so subscribe my YouTube channel if I'm mammy. Cause the only more quaint me on any for double board do. Say Cassano when you and Johanna, the chair, or I'm paying for say Cassado do we and from so any day. Emperor Honda, and he said, Cassane and Cassia, now the chair, Audacity TV. Cacrabe to me, I can say. Yin yin ayem fodo entena ha. Ti se. Ye kan simbi na wani anjo huwa. Uwa hon kwa yisa wa so chile wadwe. Njina tamsa mita adame nomba toho. Se baya ube tumi afre. Na ube wa sakome na we tumi fo. Minchiri ofutu. Ninyi nane se. Enede ye kasafa Nigeria. Because. Nigeria batu wano. Na mafo eni diye chiri. Haa. Na no. Because I'm fan say Nigeria do be any say kuru mu head and joke. I be any say mu head and joke. I'm say daddy ever chimo mato, daddy no call moto abano. O mukumu, a quaqua sevi. Or so, o ma nipan nine. O mutu mutu tu na koi. O muku kudu hono. O may your mind is almost more beyond to abao. Taquan could tattoo no di jimmy sada police for no tennis to no mukunu ha. No mama can you see so by person, person says you are that samando. I won't know what they see yet. But about to num no nam ni pebby bring say, bea, the change of government, beba, and I say, party, like Terry attack and Ghana, the affair break the eat. No question, they say, sa, Buhari, old, Menga Zabman Penyo Tesson Okran. Or not, so no, the party has in a dinkun. There is so much I eat and we party never cut off, and that's almost a ton of yah, I'm so 4 years, 4 years. Almost I party never had a power. It just a idea, a surprise amount for Kaka. Was it almost it as Nigeria yet didn't talk quack some nay near Mount Cosso or Manum or Munin as an atwa, but the same party no to me say, Quampis on social media, no yan and cannot correct. Na nini nani se ulumai no, hai, my friend ulumai, Ghana dia wawo nitia, Africa, na se Ghana ni Nigeria dia mkukula fongwa ni eduo mulumai no, wezu sune nam 70 years, wano sune ya asa kato abama ni so mla mibumai no, ewo Nigeria, enti sisi ya Nigeria dia apatono, omohu, na puma sibre, poeti na owo sono, na mkro fono na asa yin, Enya a kunyano. The 2 minute that's a war. Pretty no cry himself, my friend is a P. C. P. C. B. B. Sa. Or one as I. A rule of mine for the next 4 years. Opa, try Nigeria. Oh, and yes, here too. Ya 12 and every. And not 12 and every. Opa, two. Untua. Kawanu two. Then Alberta. I have Boare ne party no. And I see a dinkunim. Nigeria no. Yeah, you know, results in Bibaba, Africa, not send Nigeria. Ubiani send Nigeria the whole world or more, baby. And I'm so more doors over Africa, and you know, could be our Nigeria, and you was now my beer. And you can grab me to me, I can say, as soon be any here. Ghana for some more here. Now, Monsieur be being from free Nigeria, dear Sabaya, Nancy and so on. Yes, we had the other by us. Na mum sisia me no kasedi woluma eno na edi akunya no ai na ji gana ne na ji la kokora fongwa na eto abam eya amrante muto abama amrante amrante no wo vision se kokora fo wa kokora wo bi ni se obi otwa na oda na na do committee ano wa koda papa wo ezu na ji la fo ato abam se ti bi obeda bo eri kodai ade ntina muto abama moja mono fo na de bia old man kwa na muto abada mo Ghana ni Nigeria, mba steady, pa na mpɛ mmeranteɛ ne nnipa atena nim na wɔmoto aba ma mmeranteɛ. Mmeranteɛ na ɛwɔ vision. Akɔkora deɛ wode ne wokɔ he? Meyɛ ma yi paa sɛ mmeranteɛ wɔ ne ayɛto aba de ma nkɔkorafoɔ. Akɔkora deɛ ɔkomite ɔbɛda, ɔdidi kakra ɔbɛda. Ɔbaa bi de ne nsa fofa n'aso a wada because wayɛ week ne mogya nyinaa ɛmmerɛ. Nigeria ni gye a wadi akonnwa 70 years. Wɔbɔ akɔkora wie afei na ɔdi ma mpani. Nigeriafoɔ na asɛrɛ te no nti mede bi ne asɛm bi ameka na mu kakra metumi aka no sɛ deɛ hia no asomdwie nti sɛ wo so wɔ hɔ anaasɛ sua bibi abatoɔ nyɛ ntɔkwa wɔbɛ wɔadwen sɛ wobɛko wahwɛ a yɛbi kum da yɛkum su a ɔda bi da nti hwɛ wo ho yie sɛ ɛbɛyɛ a yɛso nyamboa nurse a yɛkɔ abato wɔma biribia nyɛ bɔkɔ. Mede Nigeria nsɛnsɛm yi na brɛ sɛ Nigeria deɛ ɔmo ato ɔmo aba bi break the 8 no ayɛ adwuma wɔ Nigeria break the 8 break the 8 ananado ateateatea wasuaa mpbfoɔ pɛ break the 8 no Nigeriafoɔ deɛ ɔmo abreak wɔ mo 8 nti yɛhwɛ sɛ Ghana so mobɛtumi anaasɛ mpbfoɔ bɛtumi abreak 8 no a so mbetumi abreak a na ɔmo ntimi no yɛnyinaa yɛhwɛ na mmom Nigeriafoɔ deɛ break the 8 na yɛ adwuma break the 8 ɛyɛ adwuma sɛ yɛhwɛ sɛ nanado so ne ne nkurɔfoɔ bɛtumi ayɛ break the 8 a na mmom ne ɛhia ne sɛ ɛka ɛfɛ yɛato aba yi ma mpanin sɛ wobaa no anka wayɛ difference wasesa nneɛma na wama nneɛma aba fam kakra wama ɛba saa kora ɛsɔ ma obiara ani gye so but Ghana deɛ ne Nigeria na Africa deɛ change of government bakora mfaso obiara ani so dada yɛ a ahayɛ Audacity TV mebaa a meba bɛkyia wo mehwɛ sɛ ne wɔnseteɛ ahayɛ Nigeria abatoɔ no so na pɛ sɛ ebia wonyanya bi nhwɛ a anaa wontiɛ resource a ayɛ break the 8 foɔ ne ne fa akonnwa no ayɛ break the 8 Nigeria break the 8 no ɔmo ne fa akonnwa no nti siesie akonnwa no da so wɔ Buhari nsɛm because ne party nti te sɛ Buhari na da so yɛ ma mpanin because nnipa a wɔnwii no no so firi party no agye sɛ the same party Nigeriafoɔ mbɛdi nkwankorɔ akyɛ papa da bia mbɛdi abɛ mbɛdi bɛyɛ 12 years ansa na mo ani bɛba mo ho so a mo ani aba mo ho so mo sɛ yɛnkɔ yie nso mo asan atɔ aba deɛ ama Buhari ne ne nkurɔfoɔ nyamenhyira mo nyinaa High Audacity TV mesrɛ wa subscribe mo YouTube channel fa ma me mesrɛ wa metwɛn sɛ wɔbɛ subscribe mo YouTube channel fa dom me wae na like video video ɛyɛ ofiw ɛnyɛ ofiw like saa ne ɛhwɛ video wohwɛ ɛyɛ ofiw ɛnyɛ ofiw like